yameisha. AJ. AJ, unamwona daddy? Unamwona daddy? Umeamka, njoo tusali. Njoo tusali AJ. Come on. Yo. Wote umeamka muda mmoja, eh? You guys woke up at the same time, huh? Jibu ilo. AJ, come here. Njoo.